basi dimwina nkupeza chikoli ndizimene zikuvuta au pita nyamata KB kulikona. Yes, kona number 1 mumpikisano uja wa Airtel top 8 usagonja sewero amene anata mufanana ena 0-0 ena 1 ya chosaku bullets komandi KB ilipali ponse aka upese chimwemwe chisambi mina kutumiza cross KB adulako mpira kupita mopyeza anyamata Kamuzu Barracks Nyasa big bullets unali mpira wabwino cross yabwino anapanikiza ndomwe asewera mwino Barrabson akupita maule cha wanangwa kumbo blessings mpokela pressure samba na esele mbali inapasi lana bullets bullets lanja sinkoma kumbo esele patali manja mwale manitala Manitala omubwezi la Heobat Waika KB Mbalu kumakonda kupeze kachimwe mwechi sambi Ndiye mweyo Ikupita KB Alowe sankati mpira Mwina kupeza chikoli chachiwiri KB Manja mwa Rapson Kutiti malise chikao choyamba Mwina kufuni sisa utaka maka kumidira Akale kutabweza kwa chikoli Asapeze po yambila Le Manitala Mbambante Captain Mpira Heobat Waika throw in bali captain pressure sambani menye la patari mwamba pagolo ikupita bullets alipo yeka udamwe stage goli 1-1 akoneka kuti ndi F-line kondowe 1-1 Pesako chikoli F-line kondowe Anamuona kipa kuti alimbali inayo Anachedwa kutamanga Kumbuyo koso akusewe lako ochepa Royd Mugala alipanja Lange Sinkoma Akupita Lange Sinkoma Mwina kuyese la patari 2-1 Yapezaso jikoli china bullets Muspesi ya 2 minutes China then the 2-2 winner FCB Nyasa big bullets inari yokuti yayamba kuona 3 points chifukwa KB na siya kupita kusogolo yaonera zigoli zokwana zitatu muchigao cha chiwiri akuti kuli free kick free kick menya hedi foja wachosako Remani Tala mpira udakalipo be bullets pa mwamba ikupita FCB Nyasa big bullets Stanley Biriat wachosako Zigo. Zigo is on one of five. KB. And that is Stanley Biriat, substitute. Wakama is also Olego Vigumbo. Ulia upeze Stanley Biriat. Ulipo. Many bullets. Ukela. Plesha Sambani. Chosako Lemanintala.
Biriat. Piri. Gome. Ukela.
Peter Bullets, mwina kuhima liziratu.
Kona.
Kulikona. Aonjese lako mpindizo kwa na five. Unalipo. Antone Mfune. Amucho selako mpira. KB Manali Pompo Robson Chienda Aujito uziwa kuti Wangosala mastekans kuti 3 points Ipite kuma Palestina Zatira Motero mo